Kumbule obasetyhini abathathu abazalwa kunye kwa-L section emlazethekwini phezulu. Abantwana ababini babadade bathathu babhungcile. Unobangela wesesiganeko ukwaziwa okwangoku kwayamapolisa saphanda. Intatheli yethu uVusi Mfo Kakhumalo uthethe nesithethi samapolisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala ngezesiganeko.
Yebo sikwa L section lapha engathi sicheme sasemlazi eningizimu netheku. Lapho kudutshulwa kabula khona osisi noma izelamane ezintathu ezakamkhize kodwa ukuthola kabanzi ngalesigameko senzeke izolo la siyathola ukuthi zenzeke ngabo ngekhathi ezishaka ehora leshaka lombili ebusuku kodwa ukuthola kabanzi ake sikhulume nokukhuluma namaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala awusitshele mhlambe kafushane okwamanje yini esinitholile obani ababuleyo bekwenze njani
izolo ebusuku ngabo 8:30 owesilisa ongaziwa ungene kumuzo la ka L section wafike wavulela ngenhlamvu kwizelamane ezintathu ezingosisi imbangela ke ukuhlasela kwabo ibingakazi okwamanje bese kuvulwa ke icala lokubulala kukhona nabantwana kade bekhona ngesikhathi kukhona ukudutshulwa oneminyaka e-5 nonenyanga ezisithupha nabo bathola ukulimala babesiphuthunyise esibhedlela ukuthola usizo
umanizwa ngokophenyo lwenu mhlambe esenikutholile kuthiwani kahle hle bekubangwani saqondisa abantu besifazane bodwa lapha
okwamanje imbangela ukuhlasela kwabo ibingakazi okwamanje kodwa uphenyo belisaqhubeka likhona ke nethi imbe task team yakhona lapha ebheke ithembe police station okuyiyona iqhubeka nophenyo
yini siyaziyo njama nje umsolwa ubaleke kanjani
okwamanje umsolwa kube ukuthi ubaleke ngeenyawo wabe esephela nje imphangela ke ukuthi bahlaselwe ibingakaziwa
okay siyabonga
ngiyabonga nawe